anare debele onye jele onita anu okoko ọbụ ni bo onye igbo ngwa ga mu nti nobosi nkita anom na Homeland Victory Estate and ihe na eme ebe abukwa ọ na akpọtụ akpọtụ na azọtụ azọtụ right here na Homeland Victory Estate asikwa na onye nwaanyị nwe egwu yes and na iburu odogwu ma ọbụkwa na enwere ani ọbụ na enwere ani iburu odogwu na kpata iji wee nwe ihe na akpọ Odogwu promo na this estate. Estate ano na Isi-agu gongongo. Isi-agu bu ebe juputara n'uno. Enwere ezigbo uzo di Isi-agu n'Awka. So obu ni idu interested inwe uno n'Awka. Ni choro ibi n'Awka. Ni na chebe galu uno n'Awka. Ni na chebe ya bu isi obure ibanata gino ndi begi anodu Isi-agu uno oyi. Ebe ama nga na agba kiti kiti kata kata. Ngwa kango sigi ene ewewa. Very close to the police headquarters. I know kwa very close to the CBS headquarters. I know kwa very close to the doctor's headquarters. Kangwa gina a lot of developments na abia na anya. Ani ane ele for just 6.5 million naira. And this for 5 million naira bukwa odogu promo. Oh, iye jabu odogu erika. One of them, inwe ananafage. Yes. And this one, nyobu ni go two plots. Aye nyegi half plots free. If una nige wenzivo space, every ga park in Range Rover na Royce. Now this property now because with C of O. Yes, and here we C of O. Obu no te ga kina chani we C of O. Ngwa, ebwa ya lizna. Na, emu te go nunga ni we C of O. Right in the heart of Awka.